correct. Guti nkuwa fakazela lapa nombule ni asemwa 45. Ngiti, ngiti ngimasha na yo madoja lapa studio nsaku po. Nayo Mr. Change the Game. Nayo Master Shichi. Nayo Left Old Man.
Little boy, I know.